abantu beZimbabwe bayibona babone ibutho balithakazelele ngomsebenzi elawenzayo ngokuvalela umgaqo. Yikho abanye bethu sathi hayi asiyokhulu ukwenza bona bamvalele abantu bafuna udinga amasela lakade esebenza nabo. Abantu basesithi thina yikho esizamxotha umgalo lakade esindlala 18 babuthana ilizwe lonke lomhlaba wonke lapho kulamaZimbabwe khona bathi ngasisamfuni bonke ngaphuke. Sokwenzakele lokhu noma abe ame bazama ukumncenga behluleka, abantu abagcina bephumelela ukuthi bamncenge bamcebise ukuthi kayekile ngoba kuzamzimela engabe lokhu ehlezi esala ukuthi adisayide. Sebemlanda lokuthi sebesiya ephalamenti enkundleni ukuthi bayokutsho ukuthi kasafuneki abantu abasamfuni labephalamenti labo abale mvumo yokumxotsha sebevumelene labantu ukuthi kaxotshwe. Kwathunyelwa abantu abakwi-civil society umfundisi lo umkonori wamakatolika logono yibo abagcina bephumelela ukumcebisa, hayi amasotsha, hayi amaibutho. Ngakho thina abanye sasikhangile ukuthi umsebenzi webutho kawuphelele khona lapho njalo lingabonakali sekungathi yibo ababefuna ukumthatha. Yikho ngathi ngikhuluma kusanda kwenzakala bathi hayi asiyokhulu ngoba ikhulu ulapha ibutho lithatha amandla lithatha alizange lithathe. Kodwa indlela izinto sezihamba ngayo khathesi sokuphikisana nalokhu abantu ababekucabanga, abantu abakhuluma kamhlophe besenza ama-protest marches ukuthi asiqalise kutsha izinto zonakala, asiqalise kutsha sakhe iZimbabwe entsha esayilwelayo, hayi lokhu esesikubona iZimbabwe siyibona. Sasikhangele ukuthi indoda le abayikhethayo ukuthi ibuye izongena ezikhundleni engumnankabo, sasikhangele ukuthi izacela abantu bamanye amabandla abamele amaZulu, abamele amaHobeta, civic society yonke ukuthi kuzabacela kube convention babizwe abanele zonke lezi zigaba. Athi madoda nanko sokwenzayo yini esengikhethwe inhlanganiso yezayo ukuthi nibe ngu-acting president, senzani siqonda ngaphi siyakha njani iZimbabwe entsha siqalisa njani phansi ukuthi siyakhe iZimbabwe entsha. Kodwa iphutha labayo ukuthi iami yasalela khonapho njengoba ilokhu ikhona la namhlanje. Kwathi ke bandla lezandla laseligijima lizifaka phambili sokungathi yilo ibandla leZANU-PF elenze umsebenzi wakhe. Kanti ngamagwala nje ayingena ephalamente, engena ekhabhinethi, engena kopolitibiko ehluleka ukukhuluma izinto zodelisa. Namhlanje sebebona sokuvuthile, abantu sebekulungisile ngendlela zabo, sebefuna ukuthi babe yibo bezifaka ukuthi babusa futhi. Abantu bathi bona umgaba sesamfuna kanye lebandla leZANU-PF bakhuluma ngakuhlonipha.